Dodo. Uburundi bwikukiye ya.
Uburundi bwikukiye amine 960 kombega bashe. Oya nabikate. Sishaka makomantere nabikate. Manza kubibatsa. Si oya kare.
Hello my people out there around the world. This is your boy Bikora here on the microphone. This is Jibune TV. Kandi ndabibutse yuko turi kumwe na Jibu Company. Muri Jibu Company ndabwira yuko dufise ama service menshi atandukanye bijyanye n'ibya photography, videography, ushaka gukora clip y'indirimbo, ushaka gukora film imeze neza afite amasanamu meza, ukawushaka yuko ubukwe bwawe, anniversary cyangwa dot ndetse n'ama diplome. Ni unyarukira muri Jibu ni mukanyosha ku mayira abiri uhasanga service zihuta kandi zimeze neza ntacu muzogaya. Ntiwibagire gukora subscribe wowe utarayikora, reka kandi wabusige commentaire tubwire yuko ibyo dukora bigushika ku nyota canke ibyo dukora harakanengo bigana ko nyene commentaire yaba nziza canke yaba mbi turayikeneye kugira ngo tubone icyo dukosora canke icyo twongera ko. Merci, welcome this show. Your boy Beko is hosting this show. Uyu munsi ndakuzaniye umutumire adasanzwe, umukobwa mwiza cyane, umukobwa wa Kayobe. Agira urakayobe cyangwa urutubire twose. Oya, ni inzobe. Inzobe yiwe mwiza cyane, yambaye neza cyane. Reka atwidondore idondora abakurikiye Jibune TV kandetsa n'abaramutse. Karibu cyane.
Murakoze cyane. Hama amazina yanje nitwa Iradukunda Dorine. Hama nkaba ndi umukinnyi wa filme. Ya, nuko bimeze ndakunda Jibuneti cyane.
Kenshi abakobwa bitwa ba Dorine usanga babita ba Dodo, wowe niko bakwita?
Ndashushe, nuko nyine.
Yesango arashushe ararenze. So, Dodo ni umwana wa kangahe mu muryango, avukana n'abana bangahe?
Mva mu muryango w'abana 8, hama nkabangira gatandatu.
Umwana wa gatandatu mu Kirundi bamwita Kabura. Dodo uri umukobwa akiri muto, umukobwa mwiza nabivuze, yambara neza. Mbega ni impuzu iyahe iyo uyambaye uwumva umerewe neza?
No, je ndakunda kwambara amapantaro, amajipe, amakanzu. Ya,
hari ibintu maze iminsi numva ngaha mu mujyi bavuga yuko umukobwa w'umusirimu atambara isuvet.
Bo, nibaza ko umwe wese nuko abyumva cyangwa uko abitahura. Nibaza ko atakibazo.
Dodo iyo ashatse kwambara neza avuga ati je uru rubanza ndagwambare yambara gute?
Po nambara ndashaka kwambara ikanzu canki pantaro.
Ah okay. Iyo wambaye uvuga ati ikanzu ya mbere umaze kwambara. Wabuze kwambara ikanzu ya mbere umaze kwambara izimbye niyo amahiranga.
Po ya 80 ya 100 ya 150.
Ama ipantaro.
Ipantaro ni 35. Nakirenze ibyo.
Dodo mu buzima bwa misi yose apare yuko ubukina filme ari akandi kazi ukora?
No, na kandi kazi nkora kiretse ko nari Umu Queen video, ama nkaba naradandaza bunye namanjije ndabihagarika gato bivanye n'ubuzima amagara gukitse amanza kwanza ukabihagarika.
Waragwaye?
Ya, naragwaye cyane.
Pole sana. So ni Dodo ari Umu Queen video, ni ama video angahe umaze kujyamo? Umuntu avuga ati muri ijya ndirimbo kanaka namubonyemo ni wa mukobwa yaktinga muri ijya ndirimbo. Kumbe ni Dodo uno munsi tumufise kuri Jibune TV. Abakunzi ba Jibune TV muce mujya hariya muri commentaire mutubwire Dodo ukuntu mumubona. Nababwiye ko ari umukobwa mwiza, yambara neza, icyo kintu vraiment yambara neza tu. Ariko mbona umengo nta gasurire naki.
Oya, uri kumbeshera je mbona neza.
Ucyenda kubona neza vraiment. Okay, ubu ndakubonye neza vraiment. Ntumpombye surire mba ndayikenesha. Nabakurikira Jibune TV ndazi yuko bakunda abantu batwenga. Uzi yuko ngo hagiye umuntu amwenyuye abayongereje ngo iminsi yo kuba. None ubunyene ukubise ko nk'imyaka 20.
Imana ishimwe.
Amina. Yes, ni Jibunet TV kama kawaida na wabwiye yuko iyo turi muri Jibunet TV umve Jibunet Company aho dusanga amafoto meza cyane na Dodoni ho yifotoreza Dodura amaze kwifotoreza muri Jibunet
cyane go samafoto yanje menshi ama anniversaire yanje menshi akoregwa muri Jibunet ya
Dodo utubwiye yuko mu buzima usanzwe udandaza ugakora bya Queen Video mu bya Queen Video urabonamwe umusaro donc urabonamwe inyungu iyo bikoze
ya none si noti baguhamagara ku noti bivanye mwabyumvikanye hama nta byinshi ni noti hamuka ukacting
harabavuga yuko burya ngo abakobwa baje mu ma video usanga ngo bati atandero bagira abandi bakavuga yuko ngo umukobwa urinzi ubonaje mu clip video ngo umukobwa nta nuwo mugira umugore wowe bivuga kwihe
nabyo bazi byose n'ubuzima nibaza ko nuwikorera imizigo abari kararondera ubuzima canye uri karayoyera yarara
muhira barabitahura
barabitahura kuko nibaza ko naho batobitahura umwe wese afise impano yiwe kandi impano n'ushobora kuyizimya impano ni impano nyine uyizimye ureke itegerezwa gufata n'umwana wawe
nta muntu araguca intege akabwira ati ibyo bintu jamwo ntabwo ari byiza ibyo bintu ugenderamo byo kuja mu video y'abasani ntabwo ari byiza
po umwe wese nuko avyumva byose biva mu mutwe urashaka kubuta bitahura canke nanje ndabitahura kujayo hari uvuga ati mbondi ko ndarondera ubuzima kuko ingeso umuntu abafise ningeso yiwiwe nyene beshi babitwa amazina atandukanye bakabitwa uko bishakiye ariko ntuzovuge kunzi kuko uzi izina ryanje ntuzije wicondi canke ico ndicyo ico ndi ni Imana ikizi yo yanteretse ngaha ku isi kandi twaje ku isi turi kuri misiyo umwe wese ni izampano ndiko ndakubwira hari uwiba hari usambana hari ugiruko nabavuga ati ndiko ndakora bijya bintu menyako ndiko ndarondera ubuzima kugira mbashe kubaho
nibaze ko akazi kose barakazi bicane cyane yuko bibujijwe ko hari umuntu yicara kwicara ntago ari byiza kwicara cyane kwiba nabyo namakosa ariko akazi kose nimba kakugaburira kakakwambika ako niko kazi kawe hari abantu usanga bakora ubuzi bwinshi mugo ugasanga hari akazi kamwe a privilege gusumba akandi mu buzi ukora watubwiye kudandaza gukina filme kuba mu video vixen ne iki yaki kwinjiza gusumba ibindi
byose biranyinziriza
ku rugero rumwe
ya kuko ubuje nta management ifise ariko kumbure ko hari impamvu nayihebye ariko ubu ubamamagaye kubiraka ndagenda ndagutanga impano indimo na ukama amafaranga ya nuko bimeze
avuga yuko rero filme mu Burundi itariha abo twovuga yuko bataramenya ibanga
mbo ntabanga baramenya kuko nibaza ko ataukorera ubusa nk'umusaze mbo iretse kumuhemba ubu canke ejo ariko hari umusaruro ari karavyara ni nko kuba utwayinda witeze ko uzovyara umwana ya
bisaba kwihangana bisaba kugira ukukunda kazi dabo muri ako kazi umaze ukora ka video vixen na filme cyane filme umengo niyo urimo cyane ni giki wavuga uti genda maze gukura mwiki
bo damaze kugira ico ni mariye amafaranga kandi uraza amafaranga ntabikika ura ndetse nubwo utoburashika ko kintu cyo kugwego go hejuru ariko urashaka kuvuga ati je ndabiravye prima ndamaze gukura makantu naha tari kanini ya nuko
mu byo umaze gukora muri filme cyane tubibande cyane kuri filme hariho scene usanga zigoye niya scene ikugora
nta scene nimingora jewe
dufate irifo baguhaye nka scene yo kujyamana n'umuntu mukina mujyamana n'umuntu urayikora tangora
ya ivyo uburi mu kazi kandi ivyo nibaze ko uri mukinyi special tegerezwa kuba ubizi kuko si byo bagucomekamo cyangwa atikoroko barakubwira ati gendo kine ukunuku kuko sindi muri babandi baje mu ma repetition ngo bariko baravyiga no ni imana indimo ndabigaragaza kujya nyine babimbwi kina uku kinuri shetani kina wiba umugabo w'abandi kina uku nuku nuku mpo je ndabikina nangorane kuko jewe bindimo ni imana yanje.
Yeah, akubwira yuko ari impano yiwe ibyo gukina filme ni impano yiwe. Umukobwa ni mwiza cyane, abantu bakora amafilme bafise ama projet ama filme mushobora kumurondera. Dodo akoresha imbuga izahe uwo bakeneye ko agushira muri filme yiwe?
Bo je ndakoresha Facebook yanditse ko Dodo Dola, ndafise page yitwa Dodo Doline Official. Bo ndakoresha Instagram yanditse ko Nicki Minaj. Bo ndakoresha na Twitter ndayikoresha nuko bimeze na ma TikTok.
Yeah, ngo umushaka urushobora kumusanga kuri Facebook, kuri Instagram na Twitter ayikoresha. Kuri ayo mazina ahejeje kutubwira ni hehe urubuga ukoresha cyane umuntu ashobora kukwandikira akagutora?
Bo urubuga cyane nkunda gukoresha ni Instagram na Facebook cyane gose. Nibyo nko kuva mu gatondo cyaje kugera mu ijoro mba ndiko ndasamara cyaje ndiko ndaraba abafanzi. Ya muri Facebook nibaza ko kubera ko bansabye ubugenzi narakwijije aba missing mire. Bo uwo bankeneye yo kwinjira muri page akandika ko Dodo Dorine hama kandondera muri page yanje ndabasaba no kugira jeme na partage. Ya
mugende kuri page ya Dorine mukore jeme kuri page ya Facebook. Ukoresha YouTube?
YouTube nayihagaritse gato, YouTube yanje barayivye.
Polisa
YouTube yanje yahora ari Dodo Burundiano. Ya
polisa bakunzi ba Jibune TV tubana turacyari mu kiganiro turi kumwe na Dodo, beautiful girl, beautiful woman. Ni umukobwa akwije amakondisiyo. Dodo ndagusaba uhaguruke gatoye bara
mugomba mpaguruke
haguruka gatoye tu Dodo. Uburundi bwikukiye rya?
Uburundi bwikukiye Swasani kombega bash.
Dodo, usanzwe ukurikirana muziki w'Burundi?
Ya.
Niya ndirimbo ukunda kumviriza cyane muri nomizi?
Ibisusu.
Mukurangiza reka ugire icyo ubwiye abafana bawe ndetse n'abafana ba Jibune TV.
Bo bakunzi ba Jibune TV ndabakunda cyane. Kandi nkaba ndabasaba mugende kuri YouTube mwandike Jibune TV hama mufyonde subscribe comment tudazishaka ama share ama like partage zose ama jeme ama commentaire ndabasabye mugende kubera ngaha nibaza ko byose murabona biblioteke ibintu byose biruzuye hari abarakora amafoto meza amafilme meza ku mamanza atandukanye ku bintu bya mariage ku bintu bya anniversaire ku bintu bya mafilme vraiment aba bantu ndabakunda cyane iyi company izitabyorosha mu Burundi
natwe turagukunda cyane
ndabakunda cyane kubera mungire ya service rapide.
Abakunzi ba Jibune TV rekana tubasezere tubifuriza kumererwa neza aho muri hose mu Burundi mu mahanga yaba hafi cyangwa ya kure tubifuriza kumererwa neza. Kora subscribe kuri channel yacu ya Jibune TV. Ni Jibune TV yanditse gutya nka mu majambo yose. Ukore partage like commentaire nabwiye yaba nziza yaba mbi turayikeneye. Ndabifuriza kandi kumererwa neza nimba ugwaye ndakwifuriza gutora mitende ari mu bibazo Imani bafashe bigende neza. Kuri kamera ni Zigi wa Zigi Zigi Zigi. Yari back on the microphone. Ciao.